Yeah.
Christian music.
Yeah. This is Steven K, baby.
Ewe Servateur.
Utai jua tu.
Uno. Musi. Nuwachu wokuinezereza. Ikume. Namahasa. Banjuka jiska hobe Nifurije kuvina Likumwe numukunzi wanje Nifurije kuzinwa Fata kameje wendariha Ewe Servateur Zana machupa tanu Ija mbere nija nkandi yongera irindi Ewe Servateur Zana machupa tanu Ija mbere nija nkandi yongera irindi Cheza Cheza Tugatambe Wawe ngoshirambo Ewe Servateur Ukavine gushika uche Nefurije kuvina Nikume numukunzi wanje Nefurije kuzinwa Fata kamweje wendariha Ewe Servateur Zana machupa tanu Ijambe nijangandi yongera irindi Ewe Servateur Zana machupa tanu Ijambe nijangandi Kujina
Niko juzi maa